Church guda dubu biyar saboda haka jama'a a lura ayi abin da ya kamata mun gode kwarai da gaske Allah ubangiji ya bamu nasara assalamu alaikum